murongo wa mbere gushika kuri gatatu hanyuma tuca dusimba kuva ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'icyenda amahoro azosubira kuba Yerusalemu bakuwe I Babuloni ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti Uhoraho abikora Uhoraho abirema akabikomeza Uhoraho niryo zina giwe uku niko avuze ati mpamagara nanje ndakwitaba ndakwereka ibihambaye n'ibyikinze ibyo utari bwamenye gatandatu raba nzohazanira gukira no kuvurwa kandi nzobavura nzobahishurira amahoro hamwe n'ukuri by'isinzi kandi nzotuma abayuda n'abisirayeli bahindukira bave mu buja bajyanywemo byose nabakoreye bazotinya bahinda gashitsi kubw'ibyiza byose n'amahoro yose ndahahaye amen
amen
Benshi barifuje gushaka kuri Noel na Bona ni bahageze ariko uri mu bwiza bw'Imana ni Imana yacu idahinduka guhabwa ikuzo Mana ya Aburahamu na Isaka niyo Mana y'Uburundi niyo Mana yawe haleluya nyandi cubahiro Mana mushobora byose banya kubahwa ndongozi mwaje kwifatanya natwe no munsi ngo tutazira Imana tunezerwe Imana kubwa iminsi Imana yatuzigamye no mwaka wa 2019 turanezerwe cyane kubona mwaje kwifatanya natwe n'umuryango wacu mudushimira Imana muri iminsi itandatu ndetse turenza ko n'umunsi ugira indwi twese turi wacu itariki ya mbere kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2020 turabahaye ikaze tunabashimira cyane kuno mwigoye mukava mu mihinga itandukanye mwije kwifatanya natwe ngo tunezerwe iby'Imana dukoreye ndanezwe cyane ko duhuye no munsi dutanguye ano masengesho y'ucacho cyose kirimo amahoro umutekano n'impore kubwiye dushimira Imana tukomera amashimi menshi cyane twatanguye neza umwaka tujye gusozera neza Imana yaraduhaye amahoro umutekano yatugiriye neza toya kadushimira Imana ukuntu yabanye natwe mu masengesho umwaka uheze amango nkaya dusozera amasengesho hari mu ntara ya Ngozi Ibuye no twakoze amasengesho nkaya dusozera umwaka wa 2018 buca dutangura umwaka wa 2019 Imana yaraduhaye amasezerano yitoye umwizigirwa irayateramira nje tuma duhuye no munsi turi munezero w'Imana tuyongera amashi yo Imana yacu kuno mwizigirwa turashimira Imana kandi yuko yabanye natwe mu kwezi k'umunani Wandi masengesho twakoze mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda nayo nyene Imana yabanye natwe ibana natwe tugira neza twaronka iganuke abaririmbye abanyarishima hano bashimira Imana nuno munsi turanezerewe cyane kubona turi mu mahoro turi mu muco w'Imana turi mu mugisha w'Imana twongera amashi Imana yacu kuko iryo ganuke Imana yaduhaye none era turashimira Imana no munsi duhuye ahitaba mu ntara ya Gitega ngo tumare uyu no mwaka turi imbere y'Imana twazanye n'ibintu bidasanzwe gushima mu gishingo c'abarundi bose by'Imana yadukoreye umwe wese agende kuraba yaba umurimya w'umworozi yari umuto cyangwa ukuze abari mu nzego zitandukanye umwe wese ashimira Imana iminsi twaje mu ntara ya Gitega cyane cyane nga muri komine Itaba no kugira ngo tumare iminsi turi imbere y'Imana ku mugoro wa mutashe muje imbere y'Imana mushime Imana ibyo yadukoreye mu mwaka uheze mu ijoro mu gitondo imbere ko tuzano mubanze mufata umwanya wo kurimbura iby'Imana dukoreye umwe wese gutaciwe iby'Imana dukoreye muno mwaka tugiye gusozera tumane gushima tugaruke ngaha duhanire ngaha dushima nyagushima koko iyi minsi ka tuzosenga nyagusenga kuko dusenga dushimira Imana ibyo yadukoreye tuniragize Imana mu mwaka tugiye gutangura gw'Imana zibane natwe muri byose na hose nitwo tangura umwaka tutari kumwe n'Imana kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo nimwaguma muri jewe aho ni mu mana kuko mu ijambo ryanje ngo musabe icyo mushaka cyose kizobabera kuno twaje gusaba Imana kugira urugendo rwiza mu mwaka utangura 2022 kandi urugendo ruzogenda neza ko dusozere neza turi imbere y'Imana iyi minsi tuzomara ngaha tuzotazira turirimbira Imana tuzosengeranira kugira ngo abari ngaha tubasengere abari hanze y'igihugu tubasengere abari muhira tubasengere twaje ngaha kudusozera umwaka turi imbere y'Imana kugira dusengeranire dusaba inkomezi kuko umwe babiri basumba umwe kugira ngo twese dushigikirane mu rugendo rushasha Imana igiye kutwinjizamwo twaje kandi gushimira Imana kubwo ni ijambo yaduhaye iri jambo mwagiyumvise rya rufite urufatiro ni ijambo rya twaje guhamagara Imana turabasavye ibayo nitwe yamagara izo twumva itwitabe kandi izo dukora ibihambaye kuko Imana ngo ni birema n'ibikomeza hari bishasha Imana igomba kurema kandi igomba gukomeza mu Burundi no mu Barundi mu vyakire kandi na tuzobisoromera nyene uyu n'umurima Imana igiye guteragiramwo mu vyiteguriye kuvyakira hari bishasha Imana igiye kurema hari bishasha Imana igiye gukomeza twumvise neza yuko iri jambo ry'Imana duhamagara ngo nzobera ikibihambaye iri vyikinzi mutari bwabone tuzobibona kuko twitangura amateka mashasha umwaka mushasha duhana ibintu bishasha ibyo wakoze umwaka uheze bizokora umwaka uza bizo ari bishasha ibyo wiyumvira umwaka uheze byo kwiyumvira no mwaka bizo ari bishasha ibyo uzokora no mwaka ugiye gutangura biratandukanye ibyo tugiye gusozera no kwinjira mu mateka mashasha mu byumviro bishasha mu migambi mishasha ndetse no mu bikorwa bishasha mu migambi mishasha byose ni bishasha twaje kandi badushimira Imana ko twumvise neza yuko ino jambo twaroze y'urufatiro gerekana yuko Imana iri kumwe natwe izotugirira neza izodukora ibyiza n'abanse bagatangara n'amahanga agatangara kuko ari Imana ikora ibitangaza ngo bakora ibyiza abazovyumva bazohinda agashitsi bazohindisha agashitsi rishavugiye Imana bazohindisha agashitsi n'ibyiza Imana idukoreye twebwe barundi bazohinda agashitsi ngo ngiye kubaha amahoro mwakira amahoro y'Imana mwakira amahoro y'Imana turashimye rero abanyagitego kuri mwatwakiriye muri komine Itaba kuri mwatwakiriye turanezera umunsi wa mbere dutangura umuhezagiro w'Imana abantu batazi ubwendereze hevye y'Imana birashabagoye uyu ni umuhezagiro w'Imana twashije umuhezagiro w'Imana none dukikujwe n'ubwiza bw'Imana igipfungu dukikujwe n'ubwiza bw'Imana mwakira ubwiza bw'Imana mubona ubwiza bw'Imana kandi mu bwiza bw'Imana mugendere mu bwiza bw'Imana tukadusohozerera ngatwahijije.